Muhammad nabi ahli nusura umat wa mtume. Swalia. Atujuri parashi umana aja na nyura njima. Mungu awavilishi ya malaika na wantu wema. Ila nini ushingama. Oh, ah.